kino ang'o mi eno konyal timo kamano gi rak seche gi
ing'e gima nyaka ing'e e kethruok mar President Uhuru Kenyatta gi William Ruto Uhuru ema nochako e kethruok mar William Ruto gi Rigathi Gachagua Rigathi Gachagua ema ochako Rigathi Gachagua ema otugo bao macha Uhuru Kenyatta ema notuge bao
kamano
nyaka wawinjre mano mar ariyo Uhuru Kenyatta ne nigi rieko ne moro en ema ne ok odwar jalupne to kane ok odwar jalupne to ne en gi rieko ne moro mabiro nyisi gima ne gitemo timo mondo no wit jalupne oko nyaka nomany ng'ama dhi rwako wuoche jalupne no nyaka norwak ng'ama dhi bede kom jalupne no gi rieko
kamano
e misigo mane giting'o mar Kenya ni nodwaro ng'ama dhi konye ting'e nikech odwa riembo jalupne to gimio noriembo jalupne nosewacho gi dhoge mabutume nodhi tiyo higni apar to wene jalupne higni adi
apar nalo
to koro nodhi onene chunye nodwa ndhogo jalupne odwaro higni apar moko en be
kamano
koro odhi omanyo ng'ama digombo bedo president koko penjo penjo mang'eny
kamano
to yudo ni migosi Raila Odinga gombo bedo president to pok odonjo koro kone ne janam lolwe adwa ni mondo akonyi mondo kori bed president
kamano
gima ne janam lolwe kopenje nito jalupni tang'o momindhogo ing'e ni dhako maweyi miyudo kowe ng'ato penje ni to ng'acha tiwe nang'o eka biro konyi koro ng'ani iyudo ka obiro iri nokono dwa keti president to ng'ama nokonye kedo bedo president
nigani
monokonye kendo chako konye rito president sigini abich
kamano
koro weyo to biro iri ni makosa moyudego notanga tanga oyao projects mano kende accusation mane Uhuru keto ne Ruto nyake chichi koro kone wood na manore ni ng'eyo adi keti president to kapok aketi walok pend chik koro pend chik mane loko ni okele gimoro miluongo ni BBI
kamano
iloke ikelo wajumbe moki medo to wajumbe gi thothgi mimedo gin majumbe mag joma sawa
kamano
to ng'ami dwa kony bedo president tidwa mi kombe ariyo kende kuom kombe 70
kamano
tikoni ni konyi bedo president gi weche moko kae to BBI ni ikete kom mar prime minister prime minister midhi yier gi jokombe
kamano
amin gi wabunge
gi wabunge
to wabunge mineno ka osemedo wani medo wariyo muthungi mede
kamano
koro gima rieko mano kelo kacha ni koselos BBI tidhi yier wood nam lolwe president
kamano
maonge gi teko to en idhi yiere prime minister man gi teko kaluwore kaka gikete BBI koro giwuotha wuotha wuodhni ting'e ni wuod Sigoi ni wuoth wuoyi maratego
kamano
gige gi nom notimo togo piny norom notimo tidhi e kot tigo gi piny ogogi aga piny mochopo kama koro BBI ogore piny
kamano
koro ka BBI osegore piny Uhuru koro fwenyo ni nondhogo Ruto mondo odhi ondhog Raila e giko ni oket president maonge teko bed gi teko to gigi koro gore piny te to nofwenyo ni kodhi owe Raila obedo president man gi teko to en be okobedo prime minister otimo tim nono koro en gi enemy e Ruto to Raila be koro nigi teko maonge gi major tim kode
kamano
koro kore omine no kochako bang ka BBI osegore piny koro wuon Raila ni pod en ng'at yokonye bedo president mano onge nosewe wachno oseduoge plan manyien
kamano
plan kaka koro idwa gol Ruto moseyudo toch
kamano
gimomiyo awuoyo kamano sama ni neno no support ng'anyo mane timore higa mokalo we mar Gen Z ni
kamano
notemo mondo omi oganda luo okethre gi Ruto kabisa omi jatend luo okethre gi Ruto kabisa mako buru chopo sama gikelo mar Gen Z ni to koro gole yote en kende gima ne ok ong'eyo ni oganda luo koluwo jatendgi buru penje penjo matek omiyo kane okono mondo konyi to penje to kwa segole to aketo
na
sama ne duoko no koduokore maber luo gi jotendgi noringo kono oyo ini dwa gajawa oganda ma igolo wani ma yoganda mane waluo gwa ura Nile ma yoganda mwase tagore go ma yoganda mane golo Jaramogi e jela ma yoganda mane keto yugo gango PS pok no keti ma yoganda mokungo keto jaluo police commissioner ma yoganda mane keto jaluo chief justice ma yoganda makiluo to luwi kikonyo to konyi ma okondogi e kaka koro ne wadhi ni koro wadwa kao shares mane rigiji sungo ka wang'iyo kaka oganda luo mondo koro wambi wabed gi shares.
Koro
mane gima notimore.
Koro ka koro wacho ni mar Ruto gi jatend piny mano sedi retire mano Uhuru